Ukuba bendinozela kuwe uzithele chu esitratweni ndikubuza uba okanye ndithi ndicela undichazele uba ngubani usayini. Ndithi ndichazele uba ngubani usayini kaphayi wangaphezu kofa okanye kaphayi over four. Mhlawumbi ke wena ubunokhawuleza ke uthi awuyazi, okanye mhlawumbi ubunondizobela phantsi uba kukho isekile ze lo sekile isikwe kwe yi-Cartesian plane yethu. So ndizama ukubonisa ukuba ubuzoyenza njani. Pi over 4 ke ubunothi into epha kuba kaloku ilingana nqwana ubani no-45 degrees. So ithetha ukuthi ubuzofuna uyazi la point okanye ela point ipha phezulu uze enye into ufuna uyazi ibe yile ndawo elapha ecaleni kwi-y axis zakho. So uyayazi kaloku uba apha ngubani ngu-45 degrees ngomane ke ndibhale i-triangle apha izoba nkulu khona. So uyibona yonke into esifuna uyenza, sino-45 degrees apha, sibe nomnye 45 degrees nalapha, ze apha sibe no-90 degrees. Kaloku ubuze ukhumbula uba yintoni le right angled triangle, and loo nto ke ithetha ukuthi masibe nazo zonke izinto zethu. So apho ubuzoba na-x, nalapho ube no-x kuba kaloku ziyalingana, yi-isosceles triangle. Ithetha ukuthi amacala amabini atheni ayalingana xa i-base angles nazo zifana. So ithetha ukuthi soba no-x squared umdibanise no-x squared ze sifumane u-1 squared, ze sibe no-2 x squared olingana no-1, ze sibe no-x squared olingana no-1 over 2, uze u-x ke ngoku abe si-square root sika half okanye 1 singaphezu kwe-square root sikabani sika 2. So singayenza rational ke ngoba siphindaphinde ngo-square root sika 2 esingaphezu kwe-square root sika 2, sitsho sifumane u-square root of 2 esingaphezu ko-2. So ithetha ukuthi usuka pha uzotsho pha ku-square root of 2 ongaphezu kothi. Ukanti xa ufuna eli cala ke ungaphinde wenze le nto ikwakufana. Kodwa into esiyifunayo kaloku yi-height okanye bobude, kuba i-sin ithetha ngeli cala ize ithethe nange-hypotenuse kuba loku ng-opposite ongaphezu kwe-hypotenuse. So be ngolo hlobo ke uyayifumana uba ngubani usayini wakho ngu-square root 2 over 2. Mhlawumbi masithi mhlawumbi ke kwelinye icala kukhona umntu ozayo nakuwe aphinde afika abuze uba ndichazele ukuba athi ndichazele ukuba ngubani na i-arc sine ka-square root sika 2 esingaphezu ko-2. Ngubani i-arc sine ka-square root sika 2 over 2. So uyazi ke ngoku uba ngubani i-sine ka-pi over 4. So ithetha ukuthi ngoku ufuna u-arc sine, mhlawumbi ungangayiqheli ke lena. Kodwa into umele uqaphele into yokuba xa ufuna i-arc sine ungajonga i-inverse ka-sine. So iyabuza uba ngubani i-inverse ka-sine ka-square root of 2 over 2. So yonke ke le nto ibuzwayo apha ubuza uba yeyiphi na i-angle apho sizothatha isayini yakhona ukuze sifumane ii-values zika-square root of 2. Ibuza loo nto ke nalena uba yeyiphi i-angle esinothi sithathe usayini ukuze sifumane u-square root 2 over 2. Ungayibhala ke ezinto ngolo hlobo kuba kaloku zithetha into efanayo. Ngendikubonisa apha ecaleni ke uba ungayibhala njani. Ungayibhala ke zombini ezi zinto uba ngu-sine of loo nto ayiyo ulingana ne-square root 2 sika 2. Usabhala le nto kaloku ubibuzo apha. Ndiyacinga ke uba mhlawumbi lena yiyo enokhawulezeka kuwe uba ukwazi ukuyiphendula. Ngu-sine bani esifumana kuye u-square root sika 2 no-2. So siyayazi uba ngu-sine ka-pi over 4 osinika i-square root sika 2 ongaphezu kothu. So siyayazi ke ngokuba i-sine ka-pi over 4 olingana ne-square root sika 2 ongaphezu kothu. So ithetha ukuthi question mark yethu okanye uphawu lethu lombuzo singathi ngu-pi over 4. Okanye mhlawumbi ke singabhala le nto ngolu hlobo loba i-arc sine okanye ndizama uyibhala kakuhle ke i-arc sine ka-square root 2 over 2 uzosinika bani? Uzosinika u-pi ongaphezu ko-4. So mhlawumbi ke ungazibuza okanye uthi ke ngoku njengoba kunjalo ke ndizama ukuchazela uba mhlawumbi uyaguqulanisa kuba kaloku uzikhumbula uba i-inverse inento yokwenza nokuguqalaliswa kwamanani wakho. ngoku apha besinikwe bani, besinikwe pi over 2 kuba ng-45 degrees, kodwa ubunophinde mhlambi ufumane omnye okanye umane ufaka pi over 4, pi over 4, ukuze uzofumana uba kweli cala lingapha izoba ngubani na. So ungayibona ke uba upi over 4 bezasinika mhlambi u mhlawumbi beasinika uscore 2 over 2 nakwenye indawo. So xa uthatha le sign uyibeka pha umane ujikeleza u-360 degrees ubona uzibona ufumana u-square root 2 ongaphezu ko-2. Uzukhumbule kuba ingxakeleyo kuba kaloku awunokwazi uba no-f of x apho usinika izinto ezininzi, usinika upi over 4 azaphinda asinike upi over 4 plus 2 pi okanye asinike upi over 4 mdibanise no-4 pi njalo njalo. So ukuze le nto ivakale kakuhle kwaye ibe semthethweni okanye ibe lolu hlobo, kumelezekile uba uthini, kumele uyirestrict okanye ushunqule imigama enothi ihambe kuyo. Ngokuthini kaloku? Ngojonga le ndawo ibisuka kuyo ekuqaleni. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi ke le nto ujonga i-domain apho uzochaza khona uba ayinokwazi ukuba sendaweni ethile. So u-arcsine ka-x ungathi ku-theta, kubani ke i-domain yalaa nto uyifumene phaa. So ngangubani okanye u-x? U-x ke angangubani ngolaa hlobo, x angayi yeyiphi into. Ithetha ukuthi xa sithatha isayini noba yeyiphi i-angle, kwenyanzeleke sifumane ii-values eziphakathi ko-1 no-negative 1. So ithetha ukuthi u-x uzawuba phakathi kwe-negative 1 no-1 wethu. So lena yintoni? Yi-domain, ibizwa ngokuba yi-domain ke kuba yasichazela uba u-x wethu angaphi na. Enye indlela ke onokwenzayo kuba uthini, urestrict i-range okanye uchaze i-range yona uba mhlawumbi ingafumaneka ndawoni kuphela, kuba kaloku nayo ayinokwazi ukuba ne-values okanye ukuba nemiqolo emininzi. Ngoku ke iyafuneka into yokuba ujonge uba mhlawumbi ingaphaa kuphela kula nto ndiyenze yayatyhile. So ithetha ukuthi u-theta yena angangophakathi ko-pi over 2 okanye abe ngaphezu ko-minus pi ongaphezu kothu. Ke ngoko singayazi ke ngokuba yintoni i-arcsine yethu. Masike senze enye ingxaki ke sibone uba sibuyifumana nale nto mhlawumbi endizama ukuyithetha apha. Masike senze enye i-arcsine. Masithi bendinokubuza ke ngolunye uhlobo uba i-arcsine ka minus square root ska-3 esingaphezu ko-2. Mhlawumbi ungayiqaphela ke okanye ungabe kanti uyitshicilele engqondweni into yokuba xa sifumana u-minus square root over 2 singakwazi uyenza ngolo hlobo esenze ngayo ekuqaleni, kodwa ndifuna uba uyimemorize okanye uyigcine kwengqondweni, kodwa ndifuna uyiqonde kakuhle. Masithi sizobe ke, mandithi sizobe isekele yethu nje phaa ilicala okanye ifana nenyanga elicala. So pha une-x axis apha uzoba ne-y axis. Ndiphi ke mna ke uba usine wento ngu-minus 3 over 2 ithetha ukuthi ke sino-minus square root of 3. So singayibhala ngolaa hlobo, u-minus square root 3 esingaphezu ko-2. So ithetha ukuthi siphaa ke ngoku. So le angle izasinika AP angle len. Masike sizobe pha kuba kaloku y uzokhumbula uba ngu-minus 3 over 2. Ithetha ukuthi ke ngoku le angle yile kuba kaloku izawuba ngu-negative angle kuba sigqithile kwintoni, kwi-x axis. So ithetha ukuthi sayifumana njani le nto? Ubeke ungafuna uzoba i-triangle pha uyidibanise ngolaa hlobo, uyibheke ngolo hlobo. So nalena ke yintoni? Yi-triangle okanye ngunxantathu. Ungagqibezela ke ngokuthi mandikephinde ndiyizobe le triangle apha ke ecaleni kwenzela uba uzayibona kakuhle uba triangle enjeni. Thetha ukuthi lena ngu-theta wethu le, uze eli cala elingapha uzukhumbule kaloku uba licala eli-opposite ku-theta wethu. So ngu-square root of 3 over 2. So maske sifumane le angle ilapha kuba siyayazi uba i-angle enjani e-negative. So lo apha sino-negative sino 3 over 2 okanye negative 3 over 2 kodwa nje ayithetha ukuthi eli cala ke izawuba yi-half iza eli cala libe ngu-1. So i-radius ithetha ukuthi ngubani ngu-1. So sino square root 3 over 2 so singathi ngu-60 degrees ze eli cala lilapha ibe ngu-30 degrees. So into esiyaziyo uba ngu-60 degrees lona ngu-60 degrees obheka phantsi okanye ngu-minus 60 degrees. So singatsho uba utheta wethu phaa ngu-minus 60 degrees. Kodwa xa sisebenza nge-radians ithetha ukuthi fanele uyiphindaphinde le nto ngo-1 fanele uyiphindaphinde le nto ngu-pi e-radians engaphezu ko-180 degrees sisuke sishiyeke no theta olingano minus pi over 3 radians. So singatsho ke ngoku ngokusesikweni ukuba i-arc sine ka-minus square root 3 ongaphezu ko-2 ilingana no-minus pi ongaphezu ko-3 radians. Okanye singathi i-inverse sine ka-minus square root 3 over 2 isinika u-minus pi ongaphezu ko-3 radians. Uze ke ukuze siyibone kakuhle le nto uba sibale into elungileyo na, mhlawumbi kungabaluleka uba sibe i-calculator yethu apha kuba seyikwi-radians ungayijonga loo nto. So siyifaka kwintoni kwi-radians zethu i-calculator yethu. Masike sithembe ke baza sinika inkcazelo mhlawumbi elungileyo. Masike sithi sine inverse sine kabani ka-minus square root sika-3 esingaphezu ko-2 sawufumana u-negative 1.04. So ithetha ukuthi le nto ngu-negative 1.04 radians. So ithetha ukuthi pi over 3 kumele alingane no-negative 1 over 4. Masike sibone ke uba singakwazi uyenza loo nto uba mhlawumbi sinobhala minus pi ongaphezu ko-3 sifumana bani? Sifumana elaa nani besifumana phaa phezulu. Sifumana ngqo elaa nani besilifumana phaa ngaphezulu kuba kaloku iyasichazela le calculator yethu uba amanani afana nqwa.